Imfashanyo y'agaciro karenga miliyoni zitatu n'igice mu mafaranga y'amarundi niyo yatanzwe n'abagumya banka b'umugambwe CNDD-FDD mu ntara shasha ya Bujumbura ku miryango 10 yakozwe ko n'igitero giheruka kubera muri zone Gatumba ku mutumba wa Vugizo. Iyo mfashanyo ikaba yari igizwe n'umuceri, ibiharage, ifu hamwe n'ibindi byankenegwa. Umunyamabanga w'umugambwe CNDD-FDD mu ntara shasha ya Bujumbura arahumuriza imiryango yaburiye muri ubwo bwicanyi.
Icyatuzanye ngaha twaje kugarukira kuri iyi miryango yagize ibyago kuri rya genekerezo rya 2022 byago atakunda ko umuntu yo bisigura, ariko tukavuga tuti abashengeye n'abana b'u Burundi n'abana b'igihugu, tugavuga tuti birakwiye ko tubagarukira ko kuko muri ko muraraba ijyanzo bayiteye rocket ijyanzo ikujya nyene muri ko murayibona ajya amabati yaturiwe na rocket kaya kandi kazu katuriwe n'amasoro rero ibi bintu sinzi ukuntu umuntu yobyita iyi singwano nubwicanyi atakunda ko umuntu wobusigura utera rokete inzu nkirya kwica abana kwica ababyeyi singwano buri kuragwana kuko mu ngwano uragwana n'umuntu akagusubiza ibiri rero twavuze tuti nk'abagumya banga twegeranye akakano kaganuke kugira ngo tugarukire kuri iyi miryango yabuze, ariko na cyane cyane tubabwire ababuze bareme basokuru baciye umugani mu kirundi ngo gatugateke gatera amakenga. Ni byiza ko umuntu abivuga ibirimo, harimo uko kuntu mubibona, harimo umuceri ibiro 25, hakabamwe biharage ibiro 25, hakabamwe ubufu ibiro 10, hakabamwe amamesa ilitro 5, hakabamwe umunyu ibiro 4, hariko ikarato y'amasabuni murabibona, isukari n'ubuyi kumbure n'akabahasha ari hakabahasha. Ariko kandi nibi imiryango ibyakire mu byakirana umutima ushima byavuye mu twigoro tw'abagumya banga babakunda kandi babafise ku mutima mureme turi kumwe namwe.
Abaronkejwe iyo mfashanyo bakaba bashimira uburongozi bw'umugambwe CNDD-FDD mu ntara ya Bujumbura, bakanagira ko batera kamo abandi bantu boshobora kugira icyo bafashije kubikora kuko ngo iyo miryango irimo banawo nikora batari bake.
Nukuri ijambo ntitworibura, kandi tugize ngo tuvuge nukuri kujambo ryo gushima twovuga byinshi tutwova ngaha muva ngaha mu ijoro. Nukuri ndibaza nk'abandi bantu babagira neza nk'uko kwanyu muri abakozi b'Imana mwatwiyumviriye ko mukadushikako, icyo twobasaba nabo nuko bo twiyumvira ko nk'uko mwatwiyumvire ko namwe nk'uko muri abantu b'Imana nabo bakatwiyumvira ko bakadushikako n'ukuri bakatuzanya agafashanyo nk'uko mwakatuzaniye.
Turashimiye n'umugambwe wacu wa sende kukubera udufashije n'ubu uzofashe n'abandi n'abandi aha muvuga izo ntacyo twiyihica twari twararimye n'imirima imvubu yahejeje kaba gakore twarimye imvubu yarariye utugori imvubu yarariye none badufashe twebwe ntacyo twifashije ngaha turabakene baca badutamwo n'ibyo n'uwahora agenda gukora hariya ngo aronke amajana 5 ntakijayo azojayo gute avuga ati ndagenda duhanira hajya mu nzira none mudusabiranye ni bakazoza kudufasha mwoba mukoze kandi turashimiye umugambwe wacu wa CNDD tugira amahoro.
Haciye hakurikira igikorwa cyo kujya gusuhuza abakomerekeye muri icyo gitero aho basanzwe bariko baravurikwa. Aho naho nyene rero bakaba baronkejwe byankenegwa bigizwe n'ivyo gufungura akabahasha hamwe n'ibindi. Thank you.